sawa.
Ni sawa?
Eh. Ayandi makuru yawe. Eh. None ni ushaha ndagutumira iki?
Ikiye.
Eh.
Eh.
Ikufate.
Yego.
Ha. Eh, deka ugari hafi.
Sins?
Eh. Eh. Deka ndagutumira. Eh. Wene nakurinde rero sha. Bo, hanyuma kiwe nifuje ko no munsi tuza kubonana nawe.
None singo to yawe.
Mugabiki.
Daba hahan punwandit.
Ushaka dukoresha agafuko.
Agafuko.
Jesi nshobora gukoresha agafuko.
Yemwe, uragakoresha nyine.
Nuba ndiko ndiniga.
Utemeye kugakoresha. Akintu cyawe ni irenganire.
Mbaye, wowe waruje ryo kunkinisha.
Sindari nje kugukinisha, jewe si nshobora kwiyica mbona.
Urazi ko ni inzoga yawe.
Ehe. Bye bye. Ni inzoga yawe
ndahetse.
It's for now.
Bona wa mugesera we.
Urataha kujuka menga rero gitamwe mushinga nta. Warukiye muri ya masta.
Kuramba shamba.
Abandi batashe gyari.
None haburira.
Ubu nibwije.
Cena nasigaye muri ati ite none ko ndabikubwira
utavuga. Usigara ya wenyene abandi batashe kuva gyari. Erega nababonye. Hari nabamye kukurondera ngaha barakubura.
Rusanga atamaye ntero bafise.
Amaye ntamaye ntibiki.
Cene ariko nditegura ejo dufise ikibazo.
Ejo?
Yego.
Hamusigara mwishure we nyine ibyo birashoboka. Umpenda utampenda tuzobiraba. Itisa kweli. Jewe naho umpenda ntabyo nigira nemera na rimwe.
Ariko je kisima baba.
Wiki.
Urambaza ngo wiki. Ntubibona wewe. Uri kuraharura. Ariko wewe uri kuraharura wibaza. Ari nka wewe womera gute? Je umbwitse kure.
None ntiwe wazana ikirahuri nka guhi inzoga.
Je inzoga shaka. Je nka inzoga shaka. Uharuye amajambo biri abantu biriko baravuga. Kuri wewe. Ngaca mparura ingene jewe narutwa kujya nkaduteteranwa ngaho twahora dusangira nkajya ndumwe ivyo byose birambabaza
kirazira rero kumviriza abantu ivyo bakubwira
ntegerezwa kuvyemera ko ndabirabira mu nzu ntegerezwa kuvyemera maze kubona narutwa kujya nkarindira kiza kujya ngahebura nkajya ndumwe twahora dusangira ntakiba cahindu
none yo ntari yura baba
cyana hiyo no kuri kimana reka kumbenda
icyo se cyo gutuma babara
kubera umutima aho ntibabara
kirazira kunkontorora
kubera iki
ushaka kunkontorora naho urafata ikoti upfundike ngaho ku mpuzo yawe
nibyo rindiriye ushaka ko ndira gufundika ikoti
urabona
ndahira ndagahanwa n'Imana dushaka ko ndira gufundika ikoti dushatse tudundika mu ibara baraho oye tugende igikwemo na ikoti ryawe fundi
icubuze ni giki
aho ntabibura
ngo sinherutse gusoma.
Shaka iteka ngaha mu nzu, wicare ngaha udutere iteka. Cara ngaha dusangira izinja. Hanyuma rero, menye ko twariye, tujyame hanyuma rero, buca umwafata imirimo.
Umbe ndakubwire rero. Ntariye urarara ubusa.
Narayibusa kenshi.
Jeyi wanjye ni jemba ni.
Narayibusa kenshi, ndindiriye wewe kuza ngo dusangire.
Kugera
aho ndi ndampebura, ntiwumva. Ndikijuju, okay.
Jewe ndashobora kurya aho nshitsa ahari hose.
Ego ndikitoje basi ntaje.
Singoma nkunkontorore ngo nuko ntaje kurya cyane ngumeye ngwintuze ivyo abantu bakubwira ni wewe urajana nabo bantu bawe.
Ndangira wundi nkontorora atari wewe.
Ngo sinsoma.
Kubera
ariki ivyo bintu urumva urumugore wo munzu urashobora kuvuga ivyo ngo sinsoma. Nkubona ivyo wigura kuvuga bagutera amajambo.
Eh umata kuba ko dufundika ikoti n'igikwemo. Nzogenda ndabivuga mu barabara byose. Kugenda.
Urabana nyene ntesheje kwinywera inzoga na peti icihera
iyo nyota wari ufise ni wari uzigomeye nti wari uhinje mbisa cyane ko gasoze ubu no kwita ko mbere ntaka uraza umuntu w'umushinga ntahe yitwa ngo no mushinga ntahe mugabo agacagira ibintu bitaza ntibiboneke mu nzu akaba
meno kwisumo cyane nda kumuntu
Ehe uratanguye nkubu rero ugomba wihereza amabarabara
ntanguye ikigama
eh ugombuje he
yandiko ndisiga wewe ntujyohegwa
rahira ndakubwire ubushaka umubira abira kuya yemera kubira iyo ntuguta nyene eh
wera yandiko ndabira ntugutura neze yego
jewe ndiko ndayibira bazi kazima wewe unezego none ugombuje he Ugombuje he.
Niyo ndora hose utegezwa kunkontoraga ma.
Nibyo.
Erega ndiko ndakura imyaka yo gukura ndayifise.
Ndagusabye rero, ugende wahira ubwatsi bw'inka. Urumva ikintu ziriko zirabira.
Inde.
Wewe. Wewe.
Karaho sanje naho ndabwahira.
Ubu rero ugomba ubwahire. Nanjye nduhurire.
Ibyo birakuraba aho urimenya.
Birandaba.
Yego.
Genda wahira ubwatsi bw'inka wewe.
Nakubwiye ko atari je nahora ndabwahira.
Nivyo.
Erega ngiye kwiga.
Aho uri kuragira ivyo uwo uri kuraja kwishure wewe.
None wibaza ko ndoye.
Niwe wuhamenye yuja. Je wivyo urambarira. Ndakubwiye rero nti genda wahira ubwatsi bwizonka. Na je ndu muntu.
None ivyawe kumenya.
Eh. None urabona ko je njoshye baragukora ibikorwa byose byo ngaha mu rugo. Nkabishobora. Nawe urambije ngaho.
Biragusha
urabyumva
nabyumvise
birasha
aho guranyinjiriza munza
eh icyo bifatisha ho ari bimeneka nomena ari bisese kaba sesa tro ndagowe ndafishe juro furu bino kuri ha abandi babyeyi bakabyara tari jewe yabimana yateguza yateguza umuntu ikigomba kumuhereza
hanyuma urabona yuko chef yimize nakubwiye kuza kugenda kugira ngo ihereke yuko tuzohora tunana keshi
cyome ngo sinabyemeye cyane
akira telefone
ni nabyumvise nk'indoto
Uzo aha a nukugira agenda gukeneye
urakotse
ndakuronde runyitabe nawe nkeneye mu telefone hanyuma ndashobora no gukora mahera
kugira ngo nanjye nariko ndabaza mbere hi telefone ndayironse ntagira mahera naho ijeje nkayikoresha gute ikagenda gute ko ndabize nawe ntari bwazitunge
ikirera mahera ndagwa 50 me Marana umwanya utari muto.
Oya ntangorane.
We upima. Tuzanire inzoga zibiri.
Najewe ni kiyeri najewe.
Erega rakuze ntakinyifana.
Sha nawe ni fana ndayirenge ifana ifana ni umwana w'imyaka 4.
Oya wenda bera kwa kayeri ugashoboye.
Ende bazafa bayinyiwe.
Oya. Uzo itwara neza.
Zo yigendetsa
Zokurondelas. sakame ushobora kwitwara
murakoze je ngo mashima byose nibaza yuko ko twabiganiriye atangorane tzobamo yego bizogenda neza sakara buri kaba
kare
eh
uraza kutuzanira
Hello? Hey, Nikuja Nyon and Hangoran. Sawa? No more gates? Ugomba kumenya byose. Oya.
Wangera ntibiri kumwe na baronse iyo ntuzi ya telefone.
Ya telefone nayihawe. Niwe tuvuka nari hanze.
Eh. Misa.
Matere. Matere.
Esta.
Wahan.
I'm going to go to the house.
Aho yanyituye kambona yuko ashora kuri. Kuko bafite ingorane.
Ucurangira ubundi mukozi?
None. Ariko nyine mukozi nyine ndabane bizimenga.
Bigoye.
Yego kanana ni.
Yego mbaza none nje bigoye se muri mwe.
None nka kijya cyuma. Avukiramwe.
Yego
umenya gikuri.
Je wirya telefone uri kurambarira n'ukuri. Jewe ndayibona kujya nyene nta nakimwe arambwira nta cira n'amatyansi n'ukuri
ibyo ari byo byose biragoye
none tubigire gute jewe n'ukuri kw'Imana urya mwana naramaze kubona yuko amazi yamaze kurenga inkombe
ntabwo izo ningora
ningorane nyene eh jewe ndamurika
n'ubundi musubire kora n'ugira ngo ucurekeranga
None fyanse jewe ntariko ndavuga hari umunsi numwe jewe se bakuvuga
niko ari we mwiriranwa
twiriranwa hehe iyo kwishyure yaba ari
none nko wari wamubajije
jewe mbandi ngaha
mu waramubajije yagikuye
nta nakimwe ambira ntacira n'amate hasi
oya ngo baza kuwa mubajije
nende mubajije aho warambarira eh ariko ngo muracajandaja ere kujya mwana yamaze kurengana n'ukuri jewe ndamwiyumviriye ndababara Ndumva ntundu ku mutima.
Ndiyo ni yose nyine nirumva byugenda gute.
None tumugire gute. Kumwirukana umenga biragoye.
Kumusubira ko none ugira ngo twusha duheberana.
Jewe nananiwe. Nananiwe.
Nangwa ntunanikwe.
Ngenda gutera impuru.
Eh.
Ngiye kurondera utwe twatsi twizonka. Ndabona kumenga.
Genda ndaje wa mukabugira nje kumwirondera ko wasubwiye.
Yego.
Genda urondera ubwo bwa.
Ngiye kurondera ubwatsi ndabona yuko ubwo budakwiye.
Ubwo bwo mbona buhetse. Kaje kumwirabira.
Yewe. Madam,
sir,
nini kuki udashobora kuzana ifungurwa?
Dabwe magaye.
Mvuze nti nta mfungurwa uzana.
Beno tizanira bande ubundi bwa bwo hatse nkora mundi
Naza naho ndakuriye ndo naziguriya nazi gusaba
Wo bimenya gute nje wa ndabitsi n'ejo nabikubwira ntabibona Nabikubwira ntabibona utsindira kangahe Mukabere nani somukira
None hari icyuhomba iyo ntaziri
Mbe ankubumaze imisi he
Icyo ni kibazo cyo kumbaza
Jiwe nabiretse kubyo ntari mperutse kubana utangaha kujya saa 6 Genda bibaza nyende nako tazana ni mperutse
Giri byo ndagutumye rero
ndaguhamiza wanje
Mbona umenga bizana witonda umenga niwe ntibari bateguye kungaburira
sinitonda narigo ntabyamenyereye none ko ariko byari bisanzwe bimeze no wonder me
Hello
Eh. Agira ndakubwira ko dutashe. Eh. None ntitubonana.
Uri. Ah.
Okay. Eh sawa. Ndagereye. Sawa.
Okay. Urakoze.
Hanyuma gose ndakugaburiye.
Kire ndakubwiye ko ariko arandondera byihuta.
Uzasubire kumpenda. Ubu ndakubonye.
Ubu nyene ndagiye.
Oya, inumire. Nuhende ubuze. Kare nakubeye.
Ndugufungura sifungura.
Ibyawe kumenya. Aho kurahaye. Mugabogera ubuntu bwo gisubira kumpenda.
Bihuse.
Sha. Eh? Bandanya boss.
Nicho pana fashariza rihera. Nani ko yatebye ginda ku mu telefone kandi abiza ari we yampaye isa
ari kuri kuri ido
urabona ivyo wangitse urabona ivyo wangitse isa wano
isa aho haje wa telefone nagira nje kumeza nuvuze telefone rero sinahavuye nkibiraba naciye mpaguruka
nari namaze gushapura yego
nukuri sinahuye niburafata
Oya gufata nari nafashe none mpejeje na changuma ngaha nkigishusho
Ntacho watumye ufungura
Nari natumye
Eh
yego kaza yuko biri mu gushika
Eh
nako nduzi ko ntiyanjanjwa ko Erega icyukunda ndakizi naje cyo nkundura ki
Yego sha
Ndibaza ko nawe nyene
Namakaje ko mugendana baruka
None ndashika muhira
Eh
Oya Kujya nyene navuze nti turasohotse na cenzu ko nyene.
Ah.
Yego
nishye. None ntiwabonye akamaro ka telefone. Ah, wabimenyereye.
Nane nagize kwinza rigize ibitoki turabimara.
Oya,
nasabye byinshi.
Turagerageze. Bon appétit.
Pareil. Kanga yako.
Mama. Ni kiri moto nugifisa amenye.
Nganje na mabarengwa tugirire ku bugunzi.
Nawe garine.
Ko ndazi ku bukunda.
Eh garine.
Sa.
Tuzakuvanga harya hari.
Bipfa kuri wewe.
Ku mugoro.
Yego Jesse ni gabandi mu minwa yawe.
Kwe na aho tota hamira ntacho none. Sinakubwiye nta mashure n'umugabo. Ewe naho hewa mashure jenzo kubesha.
Sinzi nzora bikizonyohera ico rico.
Ego ikizokuryohera ni je. Iya naho biheba none bimaze iki.
Kanga habo tsakanyama neza nico
ndabakundi. Aha kandi hari iherereye. Se muntu wese apfa ko Ani wana kuze ko jenzo hande gusoka.
Ikibe eta nti kikubuza kujya muhira. Ukaba ni misiga udatashe.
Eh? Ivyo ni biki bikubuza nyanya nuze.
Eh kanza kujya muhira ikibe.
Ich
icyara ngaho wewe
nishaka ndeke
turaza guhurira hahandi ndakurindi ariko ntutebe sawa yego ariko ntimutebe
yo ni discipline kutari kwishuniko nikubereye ku ma telefone
nanije kubasaba uruhushya ubunye nabahejeje ku telefone ngo mama arapfuye ngo apfiriye mu bitaro nakoba mu ndungi kena wataragi
Nibyo?
Yego.
Cyo byabaye?
Byabaye ngo muri yisanyine ntiyajeje gucikana.
Genda, uhora genda ntacu ko byashitse. Gera ntacu hasigaye iminota 30. Ntacu.
Yego murakoze.
Nta kundi.
Ubu rero none ishure kugirushike ngaha wabigenjeje gute
nivyi wanje nabo ngo mubimenye nje nzi ko nakoze
ariko nzi ko hari ya kwishure bigoye bage bashinzwe indero
nabeshi tutari ho nyene yafashe turiko turavugana ndamuhesha ko ngoma nje kumaziko mama yapfuye
eh uraza ubwenge ndakwemeye
eh ubwenge bw'inda nta muntu numwe ari habuyobewe
bashe abandi bariko ari wasize bari
hari hasigaye umwanya muto bagira batahe umugabo cyafashe
na deriteri ya vyeme
amare kandi nawe ndagusaba bityo ntivyo ku telefone atukiri mu ishuri nibi burindira mu rujya muhanya namaze kuva mu ishuri kandi amasaha yo gutahura yatsi
none ntiwumva none wa mugi
kacha wankoresheje amakosa
none we zinumva ko wamugiye ko hari umuntu ariko arakubikira
bwa mbere sinashobora kwitabira mu ishuri hama ngiye kwitaba hanze acarafata Menya ko rwa nkoresheje amakosa. Nuka ntacyo yabyemeye. Aya ni kinyoma cyo cyafashe mbwa ntacyo. Ibyo ndagusabye ni ibyo uzohora uraba umwanya wo kutelefona ukuri.
Ari.
Yagize ni telefone.
Ulinga? No. Wampenze ngo umuvyeyi wawe yitabye Imana none uri ku maziko
yego twari duhejeje gukarabana
ariko uri ku maziko nga
moderator ntumukarire aciye ngaha
jese ndi directeur wawe ndi directeur
oya nagira nsigura ivyo umwana kuko narinda hariho tukayarake n'udukaramu namubwiye ko nagira ndamufashe ratumuhe mugabo nkiri ko ndafata aka gacupa no gufungura nenda mu genda ndindi mugabo aracabananya wewe
bo ni ntacu tuzobiraba
ahubwo ni mumbaba ari bo basa
ntacho nakubwiye
ko cyane uhapfangira ingorane
utegerezwe kuronka igihano barume
sinakubwiye ko wowe ukunda kunkoresha amakosa none nk'ubu ni yanyirukana nzoheza ngire gute
ntacho uzoba ntiwumvise ko nakona mukuvugiye
ya ahubwo ntibiherera ukuye kugira we mukavugana nyene ku ishuri erega nta wundi muvyeyi mfise nzojana aha nta kindi gihana zompatara ku ntumu muvyeyi
umuvyeyi wawe ntazogenda je nzogenda tuvugane na direct
uyu metse byose bisiguru ko vyari bimetse ndahandi hura bona ndagowe
ntacu zoba nzozinduka duhuriye hajya ku ishuri
je ndakubwire
tenzo mupanga
ku mashuri yanje aho narinda yagejeje nzisigaje umwaka umwe ngo mpeze nkayacikiriza hagati tuzofatana amashati se niko ndakubwira
oya watsinze none turi kumwe ntuba waki watsinze amashuri sinahubwe kutazosubira hariya uya direiteri nawe ntangorane kizimanywa none umuntu mushobora guhurira mu kabare murashobora kuganira gerege ikiyago kirashobora guherera mu kabare byase naho nzoronera ukundi kuntu ndabigira fungura ntangorane
n'umutima urasebye
subiza umutima munda ntanumwe atagira ingorane nawe narabizi hari arakuze
ntabwo reka ntahe simpave nsanga yo yamaze gushika muhira canke birashika
muhira iwanyu
eh
aje ukora iki reka niko hajya
abandi reka barezi baratujejwe arashobora kugira iperereza nko bakaronko watuma
none ubona yari kuguca haruhande agapfa kugenda gucya atakubwiye
reka mbandanye basa
urasize uraza ku telefone tuze kubonana turaruguye direktere muzima nzo mugonda guteganye kugira mbugire umwana
watanguye
ndabahaye muharamutse
mwaramutse
nagomba ngoko twa matubigenza imbere ko dutangura ibi bikogwa tuganire mumbwire ingwara mubona aha muri intara yacu itugeramiye ingwara mubona zitugeramiye ego
malaria
sida
sida nazi
ego
twoma tuzibazanya twosanga tugeze kure
nagomba tuganire ku ngwara
ego nkuko twa nkuko mumaze kumunabonye ko mu byibuka mu bizi
mwavuze yuko dushobora kwandura sida mu gushurashura umuntu agashurashurana n'ufisi uwo mugera mwavuze yuko umukenyezi yibungenze ashobora kwandukiza umwana ari mu mbanyi cyanje akamwa umwana kandura mu kuvuka mu gihe cyo kwibaruka mwavuze ibitoboro uruhu mwavuze kandi amaraso atapimwe neza ari mu mugera bayateye umuntu adafise uwo mugera arashobora kwandura urumva mu maraso mu bitoboro uruhu no mu gushurashura hanyuma nagira turabe twahe twavuganye kandi ningene umuntu yo kwikingira ataragwara mwavuze ko twokwirinda gushurashura tukirinda izo shinge za magendo nagomba rero ndababwire yuko kandi imiti ya sida mbega haraho muri ayumva umuntu uvura sida haraho muri awumva umuntu uvura sida kugera no munsi nturaboneka urucanjo rukingira sida ndiruraboneka baracarondera mugabo kubamaze kwandura uwo mugera abashakashatsi baramaze gutora imiti ipfupfa haza ufise umugera wa sida rero iyo miti akagenda arayifata igihe kirekire bikamufasha kwiyongera ubuzima bwe bwo kuba hanyuma kandi hariho umuntu ukeneye kumenya ubuzima bwiwawe birakeneye kwipimisha nababwiye ko ari ku buntu amasante do sante menshi arapima abakeneye kwipimisha murashobora kwipimisha hanyuma kandi iyo miti yo gupfupfaza nayo nyene itangwa ku buntu ico gituma rero mutotinya kwipimisha ngo menye ubuzima bwanyu uko bumeze
usanze waranduye umugwayi wa sida ugendana umugera wa sida ntitumuharira ivomo tumufata nk'abandi bagwayi bose hanyuma utegereza ku kwigenza runtu umaze kumenya ko wanduye utegerezwa kwirinda ibinyobwa ikaze utegereza kwirinda ibyayura umutwe hari habandura bagaca sanga batanguye kwi gufata ibyayura umutwe ngo niho boronka amahoro mutegereza kumenya uko abagwayi ni benshi ni benshi nico gituma atacho utegereza kubyakira nkuko ari ingwara nkizindi kuko sidira ashobora kutakwica kandi ufise uwo mugera ugasangwa uhitanywe n'indi ngwara
igikuru no batekerera nuko ari guhindura ingendo guhindura ingendo ubwa mbere na mbere mukirinda gushurashura abari bo bose mukababwira ko bategereza guhindura ingendo bakirinda ibyo byose bibatera kuja mu buhumbu ugwaruka mukirinda marigara kuko mu marigara musanga hari ibintu byinshi bibakwegera mu ngeso mbi hanyuma mukirinda ibyo byose ari biyayura umutwe mukirinda ibyo binyobwa akaboregwe ibyo byose bishobora gukwega sida mukabyirinda mukirinda kandi bisayanga nibihenda amaso ukabona agahuza ukeza uti ntakaronze ugasanga abakobwa bariko babuja kuzikuronderera ibyo bisayangana mu marigara ahantu hari misori ahantu hari abagabo bafite ifaranga byinshi bahonga ibyo ni ibintu mutegereza kwitwararika mukabyirinda abubatse namwe mukirinda kurenga ibigo mukagumana n'abantu mwubakanye uwo umwe wese akagumana n'uwo bubakanye nkaba ndabasezeye tuzaba dusubira
Banje gutora inyishu.
Waje waje kwipimisha ryari?
Naje mu ndwe hetse.
Mu ndwe hetse?
Aha. Bari bampaye niza nyine.
Ndana kubwe ko ari imaro singa.
Ijana na mirongo
ine. Amaraso yawe twari yasuzumye
yego
nagomba ndakubaze ingene wakira inyishu nko usanga ukomeye cyane usanga ugwaye usanze ukomeye uvyifashita mu gute
usanze nkomeye byonezera hanyuma nagerageza kuraba ko nakwirinda igishobora gusubira ku ntere mutsa
gusanze usanze warangiye nabo byifata mu gute
ntubyakira uko biri none kata kundi nogira yego nabishimira imana
yego tumaze kusuzuma amaraso yawe twasanze harimo umugera wa sida humura oya humura si wowe wenyene
nenzobaho gute
uzobaho gucyo nyene urumva mu bisanzwe hariho benshi bagendana uwo mugera ikindi utegereza kwifatamwo no kwirinda kwanduza abandi ikintu cambe wirinde kwanduza abandi yego hanyuma wifungurire neza wirinde ibikorwa biruhisha wirinde ibinyobwa bikaze nk'ama ibinyobwa bikatura bizi n'amatabi gucyo oye uvyirinde
nani biyeri birimwe mu bibi
none se kinyobwa harimo alcohol harimo alcohol bigushobokeye wogerageza kwavyirinda kandi uzobigerageza
sinzi nzogerageza
nakubwiye ntugire ubwoba kuko imiti yo gupfupfa hazira hari
igikuru cyane cyane wirinde kwanduza abandi kuko wongere wirinde ibyo kurangura amabanga mpuzamibiri kubera ko bituma imigeri kugwirira namu bigatuma ushobora kugira ingorane vuba na vuba.
Narinze gutora inyishu murazi ko naje kwipimisha mu kwezi guheze ama rero uno munsi narinze gutora inyishu ndaba uko byagenze
naraguhaye nimero igihe waza kwipimisha
yego
nimero 120
yego
amaraso yawe twarayapimye
yego
yego none inyishu uyakira gute byo kunezera inyishu nza kuguhereza hamwe wosanga ukomeye uvyifata mu gute
sane nkomeye nonezerwa cyane yego
hamwe wosanga waranduye naho
sane naranduye nta kundi no bigira urumva yuko ta kuno kwifata n'ubundi urumva koko bakara karabaye sinzi umugabo nogerageza kwifata fata bugira sinzwire kwanduza abandi
ego ni byiza gira ndaguhe rero inyishu yo kuri izi nimero zawe mu bisanzwe iyi nimero twarasuzumye amaraso turitonda turasuzuma neza dusanga uragwaye mugera wa sida
umugera none bizogenda gutega muganga
mu bisanzwe ntibiguhagarika umutima kubera ko si ufise umugera wenyine kandi umuntu afise umugera arashobora kugendana imyaka n'iyindi mu gihe yifashe neza mu gihe akurikije impanuro tubahereza hanyuma ico no guhanura wewe genda wirinde kwanduza abandi ubwa mbere na mbere hanyuma wifate neza ufungure neza ntukore ibikorwa biruhisha wirinde ibinyobwa bikaze wirinde no kunywa ibintu by'amatabi hanyuma uzuraruhuka nkuko bikwiye uranyumva hanyuma wirinde kwanduza abandi nimba umukenyezi wawe ari ngaho oye mutangure gukoresha dukingirizo kugira ngo ntimugende muragwiza iyo migera
none ko nari ntunzwe n'utuyoga umukenyezi wanjye nawe urumva yuko mpa impanuro gucyo niyavyumva nawe azoca mbona nawe ni byiza yuko nubimubarira canke no wimuhisha
ni byiza yuko wo mubwira akaza kipimisha tukamusuzuma hanyuma dusanze afise umugera tuzogira icyo tumubwiye nawe dusanze atawufise naho nyine tuzogira icyo tumubwiye
Nuko bibaza ko babimenya ko nanduye mfise umugera.
Oya, iri nibanga rya jewe nawe. Nibanga ry'umuvuzi ni rya wewe. Kubera wanyituye unyizigiye, jewe sinzokwaraza zo kugumiriza ibanga.
Yego numvise impanuro mumpaye ariko numva bigoye.
Sha, I just sent you to Metzok, and I think you will have a puma.
I'm not going to fat him eat.
If you meet in on a cotamuti, a gasharica coon wing. Who got your go sit on a kid of Ravana Marachari? What? Marachari, what? Totwangan. I have a machine engine diet, and I am. Umwanya ababyeyi banje bataye ngo bariko barandihiri
yaraho iki
oya mugende basha mubwire nabandi nukuri muze muri igenza neza aha naje uye ndabimenya kare nuko iyo menya yo yamiza hanyuma niyomba nose gukomera nkaronko buzima icyo nokoze nokinye
igenze cyane
nubona ibihenda amaso nibibi
ibibi
na kindi kingezeyo ukwiryohera kwanjye
kwiryohera kwawe
ndabibasabye rero mwitonde yego je ndaciwe ndagiye nzopfa canke ntapfa nzopfa n'ejo mwame muzira ijambo ndababariye n'ukuri mwitonde basha aho gwaruka turageramiwe n'ukuri sindababesha nta kindi nababari
ubwo turahumiwe n'ukuri
oya witonze umuntu arizirira Uchiki kwa yona ne kutazo gutarukira kutayirondeye.
Sha. Itinge sombi dufise. Nzozi to tukera yo.
Tutura pupa hadza. Ufati miti.
Asha na pe kupupa hadza na jewa ndava na kume masika ya nukurupu.
Aizo, uzo
tura mpire. Anda bakora wepse hii, asha.
Oya nukuri kande ureka kuzuri hebura.
Reka na pitane bila tumi nguara yonge rekana.
Icho no wasabira na mweko mwopfa mutaba goya mwuku kwanje.
Nono mwumba mwumerewe gote. Tamite ende no.
Jewe. Wawungeze ni hebuye. Nuneko nagikira.
Na hubwo nukubandanya ukazura fati miti nkuko muganga bikubariye. Kandi ukazura kurikiza n'impanuro zose yaguhaye.
Reka ashaka kumbwira nkuko ego na muganga arambwiye yarampaye impanuro nyinshi ego ndagerageza gukurikiza impanuro za muganga ariko sinzi aho nzogarukira sinzi ubuzima bwanje aho buzogarukira mugabo niyumvirije ubuntu bwanje n'ubuto bwanje narirutse ariko nagira niyumvire ariyumvirije abo twagendanye kimbabaje sikindi n'urwaruka rw'abanyeshure twagendanye kandi naho rumbishije cyo nari inkuze
kandi yambabaza ntagukora office
nagira mpanure bamwe bamwe tungana ndetse n'urwaruka kubatogwigenza uko nigenjeje ingendo yanje yabaye mbi nico gituma najewe niyumvira ko ingendo nagize itambere nziza ndahafitiye ubwoba ndahafitiye n'umwikomo umugore wanje ndamuririra uko birashika ko nanje ndoba naramwanduzi umugera ati kwegeye arije nawe umukwegeye kane hakwegera umugera nabo bana bari mu ishuri unyumva cyanjye ukabona ubuzima nari mfise ukabona naho ngeze ubu cyenda bahanuye ntimugire ingendo nk'iyo nagize kuko ndasubiye gusemerera akataretse kaba gasema